urabe twatanguye kuri kisizi bibi tugenda kuri zitatu
muzweze
kuri zinga
twareveriwe twareveriwe
Visit Burundi, ni was a question with catching the Burundi number on Givish. I'm at again the Queen Sandranes of the Ossi, number Givin Nakim. Hama, you was a kind of part of the Polaris and Neza. Eat, they go, I'm a customer of the Polish. Twagiye programme ya Tembera Uburundi yigisha abarundi ku ndimi y'icyabo yigisha abarundi gutembera igihugu cyabo hama barundi nabo bakaruka kitsuye canke baki imico y'ingenzi y'ugutembera kuko nayo bakuranye bakera kuko umurundi ashaka kuvuka akavuka hama akavuka mu ntara mugabo ntabazi ntara yiwe rero gasanga inza shikanye imyaka 46 atazi uburundi rero twatabuye yuko teza kwanza kwigisha abarundi kuko ndi gushaka no kugitembera hama turamaze gupartisipa mu mafuari menshi ego bimwe ku bitandukanye yaba muri Aziya muri Europe muri Afrika
hariya
baratangara benshi ntibabazi Burundi nico kintu cyatangaje kandi ubwo nshobora yuko birakenewe ko Burundi bumenya kuko bawufise imico kama n'akaranga myiza usanga bakunda nabonye ata ibindi bihugu hari imbibe byinshi atacu batumushije cyane ari just ko bazi kwigurisha bazi gushikira abantu bakabereka hama abo bantu bakaza bagatembeje igihugu abanyamahanga bakaza bagatembeje igihugu cyabo bakavyibonera rero nibaza ko twabonye abantu benshi batangara hama urabona ko ikintu kenshi usanga n'ababizi bazi gikeyi bakasanga bazi ingoma ubwabo mu Burundi ibintu byinshi byo kuraba hari ibibanza byinshi byiratira ngira cyane cyane nshimire Leta y'u Burundi kuba idushyigikira kuri igikorwa kuko uko twatanguye ubuzi ko bimeze ubu unye turabakura bakatwumviriza kandi bakadufasha ku bibazo tuba dufise rero ngira nshimire cyane cyane n'umukuru w'igihugu n'icyubahiro mukuru w'igihugu warashyigikiye igikorwa hama ngashimira n'abandi badutwara abaminisitiri benshi banabashyigikiye igikorwa kandi nibaza ko ari mu rusange leta yose mugabe turashaka ishema ingufu cyane gisa cy'ubukerarugendo gisa cy'ingenzi nicyo gizoshobora gutanga akazi ku bajeune izo gizoshobora gutanga batanga amadevize mu gihugu babana kwa igihe tuvuga ngo habuze amadevize mu gihugu hariho ibintu byinshi bizosha bihinduka culture zo suite imbere culture mbasha kuvuga muzike hamariho artisanat kuko urabona abateza abashokora ibintu mugabo ntagira umuntu nkabibagurira mugabo abavisitore no bazoza kubigira rero bice bisaba yuko haba involonté politique kugira le tourisme ishobugira kure bisaba yuko le tourisme iba investi ngakujya twara twumva ngo education washizemo mahera ngo muri santé rero na tourisme ikintu gikomeye cyane bashobora sector itoro shobora no kuja imbere kurusha n'izindi hama igashobora guteza ibintu cyacu kakizamura